kgwedi ya basadi fitlha mafelelong basadi ba ba tsogile ba išitše ntlo ya bona mmasepaleng wa tshwane le union buildings ba re le ge ba tšea karolo ikonoming ya toropo ga ba tshwarwe ka go lekana gape ka seriti seo se ba tshwanetšego o mongwe wa bommakgwebo ba ke Mary Ngema ngema ga e sale a thoma go rekiša lefelong le ka 2009 o re kgwebo e be e sepela gabotse go fitlhela dikiletso tsa mosepelo tsa COVID-19 o be a itshepetse go mmasepala empa o re o ba tlhokomologile
business ya ka issuile cause of batho ba berekela gae ga ba sa tla mmereko and then ga gona sepe se ke se kry-ang from the municipality and re patela rente each and every month mo tseleng but ga ba re nagane e le bone
go rekiša mebileng ya motsemošate wa naga ga se mahala ba re ba lefelela mangwalo a go ba dumelela go dira kgwebo mafelong ao ba leng gona R2,065 ka kgwedi godimo ga moo ba lefa gape R3,365 tsa mangwalo a go rekiša ka tsela ye ba re ba ka se lefelele ditšhelete tseo gomme ba se tlhokomelwe
a gona ntho ba re fang yona re nela ke dipula re fisa ke letsatsi phefo ga e tla ebetha rena bataba re tseye ditlhogong
gareng ga tse dingwe tsa dinyakwa tsa bona ke thuso ya metsi dintlwana tsa boithumelo le thuso ya mašeleng
I will have to go study the list of complaints and then we will respond accordingly
lengwalo la bobedi la dingongorego le isitse union buildings